Inkuru nziza ku mujyango wa Amis Ngabo, ku mujyango wa Jojo, ku mujyango wa Ihuriro TV, ku mujyango wa artiste bose ba comedy na filme mu rusangi, nuko Jojo yarayibarutse ku munsi wejo, aho yibarutse akana umwana w'umuhungu n'akazina bamwise ngo ni King. Sinzi nandi mazina yo ngira za kwitwa, nimba ari King, nimba ari Ngabo King, nimba ari King Ngabo. Sinzi. So by the way, reka mfata umwanya nshimire cyane, reka mfata umwanya ndamukeze cyane Jojo ati subira yo ni hababa. Benshi bari kwarambaza kujyanye na benshi bashaka yuko kumva ko ndayagana Jojo cyane, kubona ko turayagana Jojo. I think sikera vuba cyane, Imana nini dufasha, tuzobonana na Jojo, tuzigana kumuraba wiwe tumuyagishe, maze batwemereye ko n'umwana aboneka tumwerekane kugira byose bigende neza cyane. Jojo rero yarayibarutse akana gahungu, aho ibintu byose bimeze neza cyane. Umunezero udasanzwe ku mujyango wa Amis. Amis rero niwe asanzwe warongoye Ihuriro TV, niwe manager wa Ihuriro TV, niwe asanzwe anayihagarikiye muri rusange mu bikorwa byose. Ibikorwa rero mu Ihuriro TV bisa n'ibyahagaze mu minsi mike cyane bazobandanya. Ni mu ntumbero yo kwakirana Ugweze Kibondo, Jojo yarayibarutse. Uno munsi rero tubamenyesha yuko Jojo aracyari kwa muganga, abashaka kujya kumwibarutsa cyangwa kumufuriza ibaruka nziza, barashobora kubonana nawe, barashobora kurondera ama contact yawe ya telefone, urabye ama video yawe kuri YouTube ya Ihuriro TV, byose ni fresh. Imbanyi rero ya Jojo ibyayo byarangiriye ngaho, bisigura yibarutse rero umwana. Turabe ko tuzoronka umwanya wo kumuyagisha, hama tuzomuyagishe. Jenny Twaza Classic, gira subscribe, like na share kugira urabana yironka stories zose zitandukanye.